Bana b'Imana iyi mi audio ya kabiri cyane video ya kabiri ku gice cya kabiri muri Tanzania. Rero aho muri Tanzania aho gitare twaba twa na haje kuza abantu baba mama harimo abanyarwanda mu Tanzania baza rero bakoresha amatora kugira batore abadamu cyangwa abakobwa bazaza baraserukira abandi muri village. Rero bararika iyo village be ya mbere twabamo turagenda aho hantu habera inama baradukoresha inama baratubwira ati rero dushaka muri village habonekamo abadamu 10 bazaza baraserukira abandi. Noneho rero ariko bigasaba ko biyamamaza. Nanje ndiyamamaza. Niyamamaje rero baratora hiyamamaje benshi ariko bashaka 10 baradutora turi 10 kandi ndashima Imana nubwo nari mu bantu ntazi ntamenyereye nanje barangiriye ikizere barantora kuko umuntu yaravuga amashure yize hanyuma akavuga amashure yize hanyuma nyene bakamutora babonye icyo yobamarira. Rero jewe ndumva nagize amajwi n'abantu wa gatanu cyangwa wa gatandatu badutoye turi 10 haba harimo umudamu yari umumama akuze uwo mumama bamwita Korea nahora numva bavuga ko yahora ngo avuga makuru mu Kirundi ngo kuri nyimba ari babagaza kandi yari umumama w'umukristu yaranadusomera imisa ngaho nyene ho twaba mwiyo nkambi ya gitara yari umumenyesha mana basi rero baramutoye abu wa mbere abaye wa mbere rero kubera ko urumva twari mu bantu bamuzi cyane b'abanyagiteranyi hanyuma babandi baje gukoresha amatora je bari bankunze mbwaye sinabimenya bariyumvira kuko baje gutora abantu 10 byaca bisaba kwabo 10 batorwa mu batatu bazoza baserukira indwi basigaye rero baratubwira ati rero mwaga ko muri 10 nimwitore mumwe mukuru duca turaraba tubona duca turavuga toya nta wundi yo tubera mukuru atari umubyeyi yabaye uwa mbere kandi anaturengeye duca hacha haguma wa mudamu yari umumama akuze hanyuma baca baravuga toke baca barantora jewe n'uwo mumama baca baravuga ati duherekeze duca turabaherekeza rero baca barabwira uwo mumama kuhunya mumama yari yabaye uwa mbere baramubwira nti wowe rero wabaye uwa mbere ni wowe mukuru wabajya 10 bose ati uyu mukobwa nawe aracyari muto ati nawe abaye icya kabiri kuri wewe aho uza utari wewe wazoba hano baca barambwira nanjye ati nawe uzokwitorera ubundi w'icya gatatu kuri wewe ku buryo utabonetse wewe uzomutuma canke akakubera utari ati sawa aho nawo naciye ntora uwundi mumama yari namukakoseye w'iyo village ya Bay ya mbere hanyuma kandi aho bari Imana ibahezagire ndazi neza ko bazovyumva Imana ibahezagire cyane kuko barabambereye ababyeyi bakomeye cyane basi rero duca tumaze gutongwa rero twaraja handi kuri stoke ya mbere tukagenda kugabura injya kandi kubera ko nyene narinda na changamutse abo bari badutoje bari bambwiye ko noza naja kuri stoke rero naragenda kuri stoke abatanzania bakadupanga bakambwira ngo mpange abantu bagabura ibyo kurya canke bagabura n'impunzu rero narabapanga rero kandi naho nashiramo na wa mukamubyara wanje akagenda kugaburira impuzu kuko nawe yari yiyamamaje ariko ntiyari yashoboye kugira amajwi muri abo 10 basi ubwo rero mu nkambi ndahaba uko ariko nyumba kumbe narasamye inda ntazi nyene yuko inda nayiri izote bikanzengereza hanyuma mugabo nyene ibintu bikenewe muri village haja muri village nkararika abantu kumiyana nkarabwira abantu ibintu nk'ibyo canke nakoseye ari bikenewe by'abadama kambarira ibintu nk'ibi rero wamu kagiye wamu mama mukamubyaranje yari yaragiye mu bushubi bwa Tanzania yaragezeyo abona nahantu hari ahantu mwishamba ahantu hadashoboka aravayo agaruka mu nkambi igitare ariko nubundi ntiyari yagiye kuzogumayo ariko yari yagiye yipanze kwa giyeyo azomarayo nk'amezi abiri cyangwa ukwezi kurenga akavayo yari aragaruka agaruka rero mugabo jengwaye nyogomba atanguvu nyene naragwaye mugabo urumva ntiyamenya ko jeno bafise inda tubangaho ibintu bindunukira nabi nuko kuko ikindi gihe hari gihe umu twari dutetse indya nyimba rije nariko ndakaranga numva amamesa dukaranga amamesa numva amamesa anukiye nabi ndavuga ati jewe kweri aya mamesa ya Tanzania yarananiye tije aya mamesa ya Tanzania anukira nabi uwo mubyara wanje aramiha aravuga ngo ngo burya we ntiwanduye sha acaranu aratwenga acaranumba mugabo nibaza igituma mbw'iryo jambo ariko wewe yarazi cyabimbwiriye basi jewe nkakina n'abandi bana b'abakobwa yasanga turiko turakina agaca amamagara agaca tangura ku nyango wewe ngo iyo ukina n'abandi n'abajya abana nta soni ntubona urugero rwinyu ah rero wa mudamu rero abantu rero baba mama bakuze batangura guteka keka bakavuga ngo urya mukobwa wo mwanaka ntagaragara ngo ni babiri abantu teka abantu kinyamba urya mukobwa arafise inda aho rero ngira nti ari bwagere no mu mezi abiri basi barakanyeka keka noneho mugenzanje araje ukuntu umugabo yanyitaho n'ukuntu umugabo yankunda atangura kwikeka koko no bafise inda kandi inda y'umugabo wiwe ariko atangura kuzagerageza kubirondeza hanyuma yarafise abana yavuga ko ngo baba bararishano ariko nanje akanyumvisha ko no banararishano avuga ati oya rero agenda kurondeza umuti umuti wabavuga ngo uwo muti witwa agasakuza bavuga rero ngo agasakuza umuntu akanyoye afise indangwa chapa rero uwo muti ara bawungo bawunwa mu mpeke aragenda aragura n'impeke arazana ashira muri wa muti mugabo jewe umumama umwe hari wari yamuhanuye aramubwira ati sha urya mukobwa kume kugomba kumuha uwo muti w'agasakuza urya mukobwa kweri urya ntafisinda uwo mukamubyaranje ngo bunyimba afisinda n'akazi kiwe ngo hari ibyo yambwiye ati nyabona n'umuha umuti w'agasakuza yoca apfana n'inda afise ngo jewe ntiyigeze ambwira ko afisinda ngo nyimba ari umugabo wanje ngo sinzi ngubwo nyene ngo arawumva uwo mumama ariyumvira kuko yari umumama afise abana benshi hanyuma arampamagara ampamagarira iwe nyuma ndagenda arambaza ati muko ubwo wari wagufise inda ndamubwira nti ntawe yahani jye ntanafise ngo nyamara urafise inda ngo urazi nti none umuntu afise inda abimenya gute ngo nta muntu wowe w'umugabo mwigeze muryamana canke umusore kubera ko byabaye kandi igihe wa mudamu yari yagiye mu bushubi ko twari dusigaye tubyumva kimwe na mubyara wanje usibye ko byanciye binampindurira ubuzima nkagwara ntangura kwibaza ati ese koko byoba ari ibyo mugaba nikandaguye mu nda narivise mu nda hatoya mbumenga nukumbeshera ndavuga ati je ntabyo nziti mugabo tibirashoboka arambwira ngo none ngo urashaka kubimenya tego no ndashaka kubimenya ngo ndagusuzume tego suzume ngo kuranga umupira kwibere munyereke ibere ryawe ngo imuko gibere ndakura umupira arage kumuntu wacha arage kwimuko gibera cha rifata kumuntu cyarambira ngo mwana wanje ngo nuyirahire umwe muti mukamubyara wagomba kuguha ati kuberako ni wa umwa urapfa kukura fisinda to toki kuberako mukamubyaranje yarabanje arazana umuti ngo nuwo kusuzuma hanyuma yimba kanoga inyuma y'inzu arampanya muti ndawumwa aragutekeka ndawumwa hanyuma ndavomesa mvomeshe nkumva ibintu ndiko ndavomesa nkabona ni amazi ni wa muti nanyoye nkabona ntabwo nkabo nibutse abana biwacu bari bararisha no ukuntu byaragendeye mbona biratandukanye rero wewe acaremeza ngo yongwehe n'ukuri ngo yararisha no ngo kandi byari byo byose yari byagiye ngo n'umwana wanje yitwa naka ngo nawe ni ngo yoba yarariye nawe yaramuhaye umuti ngo amupime ko yoba yarariye nawe rero acayemeza ko yoba yarariye sinzi ariko sinibaza ko n'uwo mwana yoba yarariye ariko je ntaje nariye rero kubera ngo mu mama ambwiye ati ntuzohirahire ngo umwe umuti azoguha witwa gasakuza canabona ati kubyobyo naho yantestinze gutestinga ni mu cyongereza naho yampimye ntabwo narisha basi cantangura rero kububona ko ntakwiye kunywa wa muti akawuzana akawushira mu meke Jesse ndawumwe basi hariho rero abantu twabana babakobwa babiri bari ntumi bakabana na muramukazi wabo nawe yari afise inda na musaza wabo bari bararisha rero uwo muti bakambwira ngo nzoze ndawubihera bawinywere nkawubaha noneho rero muhira ho naba haza kuza umugore umwe yari uwo mu miryango ryango nyene kwa mubyaranje cyane se mu miryango ryango yo kwa ba mama ariko yari yahaje yisunga mubyara wanje kuko bari batumvikana n'umugabo rero uwo mukamubyaranje uwo mudamu yahaba yajyama imbere yaho najyama hari igihe mubyara wanje yari yaragiye aragura nyimba ari inkorogoto imbingo bingo mu isoko arazana kugira atwubakire ibitanda byo kuryamako muri burende mugabo atangura kubaka igitanda cy'iwanje aho mu muryango kuko najyamana n'abana biwe babiri nabo bakajyamana n'abana babo babiri n'umugore wiwe muga hagati haba haragasika nyine murabyumva bya burende rero yaranyubaka icyo gitanda nkajyama ku gitanda uwo mudamu nawe yahaba agaca ajyama imbere y'igitanda iwanje rero uwo mudamu aragundura aramenya ko njyewe n'abafise icyo duhuriye ko na mubyara wanje kubera ko ibintu byose nari narabihuzwe ntabijya indya zarananiye rero mubyaranje yaraba akabona umenganzo hava inzara inyica akandika gakete mu gitondo akakandika akanyandikira mbaza ati wewe ugiye kwicwa n'inzara nibiki wipfuza kujya nanze nabikugurira ndabikurumbikira nkaca nandika ko shaka kujya amabeni basi rero agakete amabeni cyangwa igitoke cyokeje akakamba nkagasoma wa mugore ajyanye imbere y'igitanda iwanje akabibona jewe nkaca ntora ikaramu nkongera nkandika gakete nkaca ndagaha umwana umwe mu bana biwe atakira aka gapapuro gashire papa wawe ku isoko adandariza umwana agaca afata ako gapara ako gakaratasi akagashira se wiwe ku isoko adandariza se wiwe agacangurira nk'amabenyi abiri cyangwa atatu agacagura n'ibitoke usibye ibitoke byabyo ko yanabigura nyine byinshi n'ibyo guteka rero amabenyi nkacana ibenyi rimwe abana biwe bakarisangi rero nanye hacanya ibenye rimwe irindi nkaribika nkarijya nko kumugoroba ariko nabwo nkarijya numva nkabishaka nkaza ndabyihera abo bana biwe tugasangira hanyuma bagateka igitoke je bikanukira nabisinge mugabo nkotsa nk'umuhanyi umwe nabona ukananira rero wa mugore arabigundura abibwira rero wa mugore wa mubyaranje arabwira atari ko nakura bizi te tibyari byo byose zipora n'umugabo wawe ati baravise ibyo bazinanye ko ati zipori yo ndafise ashobora kuba afisinda iyo ndafise ni ibyo byo byose ni umugabo wawe ati ntashano yari ibyo byo byose afisinda ati kubera yandikaga kete umugabo wawe akakamuha tugacubona yanditsa kandi mbega mubwira byose mukebanje tere hanyuma kandi mukebanje akaba yarategura wa muti w'agasakuza uwo mugore arabimubwira ati urazi mujya muti wa mumutegurira ngwanwe ngwanwe ati mujya ntawanwa ati mujya ca wa baba bakobwa bo ngaha kuri burende twegeranye ati nibo bawimwera ati zipora ntawanwa ate toki mukebanje birushirizaho nyene kumudugiriza ishavu yibaza ukuntu ufisinda naho nayikunda hanyuma ikindi kubera ko nyine kuri stoke banyizera ku munsi wo gutega injya mukebanje nyine yaraza nkaza namushyira mu magunira asohoka ibyo ashaka yewe kuri stoke baratanga n'imiceri nkaza namupakirira umuceri mbese umugabo wamubyara wanje ibyo yadandaza yari ifise kiosque nyene n'amafanta yose yadandaza ntiyadandaza inzoga kuko barabavenisi adandaza amafanta ariko byose byari byavuye mu maboko yanjye canke se byavuye mu bintu nakura kuri stoke no mu mahera nakorera kuri stoke basi rero uwo mudamu acaragenda arondera umushinga ntahe aronda imushinga ntaharamuzana hanyuma baranyicarika uwo mumama aravuga ati rero igituma nabatumye nagutumye ko mushinga ntahe uyu mukobwa ibyo ari byo byose arafisinda nshaka kumenya namenye neza ku muti w'ishano nama ndamuhatawunywa kandi ko biri kose biragaragara ko afisinda nshaka tubwire indafisi yo yayikuye n'uwayimuhaye hanyuma uwo mushinga ntarambaza ubwo umugabo arumva mushinga ntarambaza ati zipo tubwire nibyo urafisinda ndaraba guhishiye umwotsi inzu yaramaze gusha ndavuga ati yego ndafisinda none kufisinda ntiyandi ndababwira ati rero jewe ndafise umuhungu yayimpaye ati n'umuhungu abana na se na nyina ati je nyene ati biragoye kuba nogenda mukamubyaranje ati nubwo biri uko namusanga uwo muhungu yayimuteye hanyuma uwo mugabo uwo mushinga ntarambira ati none urashobora kugenda kubana n'uwo muhungu yayiguteye ndamubwira ati ariko ubu urabona ko nokwitora ngari ofisi kade yanje ikade ntigera kwinjya ariho hari ikibanza cyane nkitora nkagenda nkatera ababyeyi b'umuhungu nkajya kubana n'ababyeyi b'umuhungu mu nzu kwa sena muri burende kwa sena nyina umuhungu adafise gahunda yo kuntora koko bumva nibyo mugabo mukamubyaranje nako mubyaranje ntagire icyo avuga wewe yumviriza gusa hanyuma uwo mushinga ntahe abaza mubyara wanje ati none ga nakawe weho ubivuze ku iki ati nawe wabuze ko uyu mukobwa afisinda aravuga ngo nyine ngo none ko yabyivugiye ngo nyine arayifise hanyuma ati none wowe ubivuze ku iki ati ntushobora kubwira umukobwa ngo asange umuhungu yayimuteye mubyaranje aca aravuga ati sha umva ndababwire kweri uyu mukobwa zipora ni umwana wa masenge ati uyu mugore wanje arabizi neza ko mwene wabo yavuye ingozi afise inda y'igitwarire nyine nk'uko nyene y'ikinyendaro yavuye ingozi afise inda araza kungiri wanje abana n'umugore wanje na jewe amezi yaje nyimba ngwifisa amezi abiri iramara amezi 9 aravyara ati ndamugurira impetso ndamugurira impuzu z'umwana turamwarika ati yahavuye iwanje ari uko arose umugabo amushimye muri giteranye agenda gushaka umugabo ati none zipara umwana wa masenge izo ngorane zimushikira cyo ndamuhindagiza ngo namvire mu nzu namvire mu nzu ati rero zipora sindamwirukana uwo muhungu naho bazopangira ibyo kubana na byabo azogenda ntangorane basi uwo mushinga ntabwira mukamubyaranje ati none ubibona gute hari ikindi kintu wokongera ko mukamubyaranje aravuga ati nta kibazo kizima tubimenye n'umukobwa akababyivugiye hanyuma umushinga ntaye mbere gaca arigira hanyuma yigiriye mugabo umukebanje akazaraganira n'abandi badamu akababwira ati sha jewe umugabo yambwiye ko atokwirukana zipora yishimikije ko yigeze gutunga mwene wacu ati yamara amakenga ntahera ati kubera jewe ndagerageza gutuka zipora zipora kubabara akisekera ho kugira we ababare hagacaba baramubyara wiwe ati none ni gute zipora tobabara hakababara mubyara wiwe canke hakababara umugabo wanje ati byari byo byose ijya mafise ashobora kuba ari umugabo wanje kubera ko nubwo nashaka kwinjira muri byinshi sinibaza ko uyo mugabo ari jeje wa mbere yoba yarateye inda sinzi ariko sishaka kuja muri birebire kumure n'uwo mugore ntiyabuze ibindi bindi yoba yaribaza eko ibintu nk'ibyo basi rero dukomeza kubana uko mugabo umugore rimubabaza kandi noneho na wa muti w'ishyano ntiyongeye kuwumpa ariko icyageza ibyaje kugeraho sinzi umugabo yumva ko akwiye kumpura aho hantu akangurira inzu ku isoko mu bice byaho yadandariza je nkagenda kuba ukwanje umugore nawe agasigaraho rero akazozara dutahirira twese rero arabiganira n'uwundi muntu abiganiriye n'uwundi muntu mbere uwo muntu aranatuma uwo muntu ngo ambwire ko ibyo umugore wiwe azazarangirira nzoze ndinumira hanyuma ikindi kandi nange nari maze kuba nkunda mubyara wanje ubwo yava muhira agiye nko ku isoko kudandaza nkumva amaso zisinzi yavuye nkumva umenga ari kwigumira muhira basi akagera nko ku mutaga nko ku masaha ya saa sita saa munani nkamusanga ahantu yacururiza ku isoko nkagenda nkicara hadandariza akamenya ko ngiye gutora nk'ibintu byo duteka akabisumira mugabo nkabona kuguma nicaye impande yiwe umwenga biriko biramara amazi nkahaguruka nkataha cyangwa akambwira ati erega atanu ibyo bintu mugende mubiteke nkafata akayira nkataha narengana inyuma y'isoko ndenganye hari nkaca ntangura kurira nkumva umenga nari kwigumira impande yiwe ubwo rero urumva nyuma nari namaze kumutwaririza no kumukunda basi rero wewe rero hari hageze igihe apanganye ne kunkura aho hantu hazogenda kuba ku isoko mu bice byayadandariza kandi kubera ko nakora no kuri stoke naronka n'amafaranga no kwidandariza no kudandaza nari gushobora guca ntangura no kudandaza bana b'Imana odiyo reka tubanze tuyigeze ngaha iyi ari odiyo ya kabiri umukamimana bahezagire cyane.